Akamaro k'ubuki ku muzima bwacu. Ndabasabye mumbabarire cyane kubona naringezo ino santara babwira akamaro k'ubuki ku buzima bwacu. Ningene ubuki ari kirumara, ubuki burashobora kugutunga bwonyene bivanye n'ibirimwo. Mu nkongero no munsi tubisangirire hamwe. Ni Ernest Nibigira batazira hamu hamu, ndi umumetre kwizine nkongera nkaba umunutritionist. Uno munsi rero dusangirire hamwe akamaro k'ubuki ku magara yacu. Hippocrate ayica umujya uti mureke ibyo kurya bitubere umuti, mutabigize uko uti ibyo umuti nawe uzokubera ibyo kurya, bisigura yuko udafashe ibyo kurya nk'umuti. By'ukuri imiti hazogeraho uyirya kurya k'umuntu ariko arafungura. By'ukuri Hippocrate yavutse kera cyane, mbere niwe bita umumere de la medicine, bisigura ko ari umuntu yatangije ibintu by'ubuganga. Niwavuga iryo jambo. Bibiliya nayo inyica umurya kubemera Bibiliya. Imigani igice cya 24 ku murongo wa 13 havuga ngo: mwana wanje uzurye ubuki kuko ari bwiza, n'ikigigu kikuryohera mu kanwa. Niko Bibiliya ivuga kuba yemera. Sokrate nawe akavuga ngo umuntu ajya kukugira abeho, kandi ajya kukugira abaho kukugira ngo arye. Ni ibintu bibiri bituma umuntu arya: kuryoherwa hamwe no kubaho. Si byiza ko umuntu yamarya ibintu bisosagirika, kuko ibintu bisosa byinshi nibyo bigaruka bikakwica. Mugabo igihe ubuki bwobwo ari ibintu bisosa mugo bifisa kamaro kadasanzwe mu mubiri wacu. Mu nkundire rero dusangirire hamwe icigwa c'ubuki. Turaza kurabira hamwe ubuki buri mu kintu ca mbere gituma uruhu rumera neza cane, uruhu ruba gwiza cane ku bantu bashaka kugira uruhu gwiza. Ndaza kubereka ukungene bokoresha ubuki bakamera neza cane. Ubuki bukoresheje nabi zibingorane, uburiye ari bwinshi zibingorane. Uburya ku rugero uruhe, uburya mu mwanya uwohe, kukugira bugarukane ingaruka nziza zose ngire ndondagure. Utubuki ni kirumara ku bintu byinshi cyane. Mumba mu nkundire mbanze ndondagure ibi bigize kukugira ce ngaruka, ndabereke ibyiza byabwo. Ubuki burimo cyane ama vitamine ari mu bwoko bwinshi cyane. Niyo mpamvu bavuga ati ubuki burashobora kugutunga bwonyene bivanye n'ibirimwo. Ubuki burimwo isukari, isukari ni naturel ihusishanye n'isukari yo mu maindustry. Ubuki burimwo ama vitamine menshi mbere yo mu bwoko butandukanye. Nico kiribwa canke ikinyobwa, kuko ubuki umwanya umwe urabwita kiribwa, uwundi mwanya ukabwita ikinyobwa, bivana naho uri kurabukoresha. Ndeza no kubereka iki kintu ndakibabwira ukungene wopima ubuki bwiza, kuko ubuki bubi bavanze n'uburozi, mugabo ubuki bwiza n'umuti udasanzwe. Ubuki rero burimwo ama vitamine menshi cane ahurikiyemwo, uhereye kuri vitamine B2, B3, B5, B6 hamwe na B12. Ivyo byose bihurikiye muri mubuki, na vitamine A, na vitamine K, na vitamine C, eka mbere na vitamine E. Ivyo byose, ayo ma vitamine yose ahurikiye mubuki. Mu byumve mu ntahure, mbere harimo na magnesium, calcium, phosphor, zinc, potassium, calcium. Izo zose zihurikiye mu buki. Ubuki buri mu bintu bya mbere bifise antioxidant nyinshi, biza gutuma imigera yo mu mubiri ipfa, indwara nyinshi zishobora kwataka zikabura aho ziguca. Mbere ubuki nibwo bufata fructose, isukari bita fructose, bukayihindura glucose. Iyo sukari gacigenda rero igafasha neza ikora ryamara urura rutoya cane cane. Ibihugu vya mbere bikoresha ubuki: Ubushinwa buza ubwa mbere, Turkiya ikaza ubwa kabiri, Amerika n'Uburusiya bigakurikira, Ubuhindi bukaza ubugira, kandi hakakurikira ko ibihugu vya Ukraine. Uti none gahamu hamu metre kwizimye nutritioniste, uti ubuki ko tubukoresha mu gihe byose ugira udondagure bikatuba bityo tubako. ndababwira iki kintu ubuki bubi nuburozi ubuki buvanze nuburozi mbere ndababwize ukuri benshi aha mu Burundi cyane cyane mu Gisagara ahi Bujumbura Bujumbura turapfuye neza neza abadandaza ntibakunda amagara y'abantu abadandaza bakunda amahera ubwo nububwe gicyo bw'abadandaza baragenda bagafata ubuki bagafata ibido imwe y'ubuki bagaca bagenda bakongeramo isukari canke bakongeramo ibintu bita melase bijya bintu bahinka ibisigarizwa byo mu mahinguriro bariko barakora isukari bagaca bashirayo wihereje ubwo buku zoba wihereje uburozi baca bafate ya bido yose bagaca bashushiramo nk'ibido 10 z'amazi kukubera bavanze n'ivyo bintu byose ubwo buki ubwihereje uzoba wihereje ubumara mugabo imbere yuko ndababwira ukungene ibintu ubuki bushobora kugukorera mu buzima mu nkungere ndababwire ukungene washobora ku bona kubuki ari bwiza cyangwa buri natirere ibindi ko ndadondagura ni ibintu byo kubuki buri natirere nibyo ngire ndondagure ubuki butari natirere ubwo sibwo mvuze mbere ubuki buvanze ndababwiye ko ari uburozi no kuvuga abantu benshi badandaza uburozi mu bihugu byinshi abantu badandaza uburozi aha mu Burundi mu Rwanda muri Afrika benshi badandaza uburozi kuko ntibakunda amagara y'abantu bafata produit bakayivanga vanga mugabo gukubona yuko ubuki ari original mbanze ndabibahereko mukubona ubuki ko ari original ikintu cambere wokora niki igihe buhingurwa n'amahinguriro urashobora gusoma ku gapapuro etiquette iri nyuma kuko amahinguriro n'amakosa ko akora produit agashira ko etiquette atariyo rero hari gihe bavyandika bakwandika ko banavanze n'ibintu byinshi ubu iyindi sukari ibintu bihindura amabara n'ibindi ico ni mbere mugo hari benshi cyane babudandaza badashira ko ama etiquette mbere nahugurira wosanga ata etiquette bashira ko abo nabo ucubusuzuma uko kandi naho bashira ka ama etiquette hari habikika mu ciciza bakarengana amategeko ya leta bagashira ko etiquette atariyo ariko aho hoho bafashwe ni ngorane mugabo kububuguze ahari ho hose urashobora kuraba ibi bintu ica mbere fata ubuki bwawe ufata nk'iki bukeya ubushire ku rupapuro urabe nk'inyuma y'iminota 5 ukabona ubuki bwatoboye munsi bisigura ko burimo amazi kuko ubuki amazi arimo ntari capable yo gutobora urupapuro ubuki ndabudandaza mbere jeho ndandaza bwiza cyane bwa kalite ya mbere ndirefera ko umurefera ko ububumpaye ababumpaye ari bwiza cyane kukugira nk'umuganga mpabantu ikintu ciza sinigera ndabuvanga nkunda amagara y'abantu gusumba ko nkunda amahera abashinwa nibo bameze ukuntu baguha produit ijanye n'ikintu ubaha baba bafise amakarite menshi umu gwiza tunga chanwe ubugura cyane baramuha kalite ya mbere n'ufise make baramuha kalite mbi mugabo barahushanye n'abahinde abahinde bobo ntibigera bakora kalite mbi eshwe bakora kalite nziza mugo bagaca baguca amahera meza mugo bakweguhaye kalite nziza premier kalite itavanze na bukebuke rero n'abarundi nuko inyuma yuko ukoresha ubwo buku kabushira ku rupapuro ukabona amazi nta yarimo kuko igihamaza arimo buca butobora urupapuro mugo ari ubuzi na kirere urashira ku rupapuro ukura ko urupapuro rukikiri kwa kundi kuko nta mazi abarimo ikindi cha kabiri wakora kukugira ubone ko ubuki bwawe buri na kirere batabuvanze fata ubuki bwawe ubuyore nkuko ukoresheje nk'intoki zibiri nkuko hama ucuburekura ubuki ntibuzokumatako buri original igihe buzokumatako bisigura ko hariho isukari yindi bongeyemo itari natirere kuko ubuki nta sukari itari na ijya yo mu mahinguriro ibiri mu haba harimo isukari nziza idafata niyo mpamvu butafise mauvais cholesterol ibinure bibe bimatamata kumitsi ibyo ntabirimo ikindi wakora kukugira umenye yuko ubuki bwawe ari original ubuguze ari bwiza cyane ari natirere fata ubuki bwawe ubushire mu mazi ubushize mu mazi bucha buhita bushunguruka mu mazi indani ntibukwemerera kuguma hejuru nubwo uvanga ubwa mbere burigumira hasi ntibuvangana kukubera ubuki buraremereye murabona nk'iki kibuni bugera ha ni ibiro bibiri mugabo amazi usanga ari kilo n'inusu cucuzuye neza buraremereye rero buhita bwigira munsi mugabo igihe babuvanze n'amazi cyangwa n'ibindi bintu uzubona bureremba hejuru aho ucumenya ati naguze ubuki buri feke ba bw'uburozi kuko ubuki buvanze buhinduka uburozi ku magara y'umuntu ikindi kintu wokora kukugira umenye ko ubuki bwawe buri original Burya ubuki uko bumara iminsi ahantu niko buza gufatana bukaba ikintu gikomeye. Jewe nk'ubu mu kubu mbafise amabido y'ubuki ni ukuvuga mu kubusuka ntiwiyumvire ngo biranyorohera ndagenda nkabwanikira nk'iminsi ibiri kuzuba nkaca nsuka nkakuramwo nk'ibibuni bibiri inyuma yaho uretse usanga bwafatanye bwabaye ikibuye ni ukuvuga buguma buba konsantre bufatana mugabo ubuki bubi buramara n'umwaka wose butarigera bufatana kandi burapfa ubuki bubi mugo ubuki bwiza ntibwigera bupfa kirazira ushaka kubigira n'ingoga woshira muri frigo kukugira ubone ko buca bufatana mukaba ikibuye mugabo atari uko ntibwigera bufatana buguma ari kintu ari ubw'amazi nukuvuga ikindi wokora kukugira ubone ko ubuki bwawe ari original fata ubuki ubuvange n'umuhondo w'irigi urya muhondo w'irigi ubwo nyene uzozubona usa n'ubutetse nukuvuga uci uhinduri ibara ugacusa n'ubutetse umenya ko ubuki bwawe ari original mugabo uhinduye ibara uka ntumere nk'ubutetse cyangwa ntuhindura ibara ahazoba ari ubuki bwa feke rero abantu benshi bujumbura bagura ubuki bupfuye cyangwa bw'uburozi uzorindira ko ibindi ko ndadondagura biba ubure kukubera iki waguze ubuki utire utazi neza mu kugura ubuki ndagusabye nk'uwo nkunda nubwo cyo bugurira iwanje ahandi hose uzobugurira uzurabe neza kuguze ubuki original ibi ndondagura mu buki ubisangeyo canke ntibukuzanire ingaruka mbi n'umuryango wawe irasire ko buguriye ku muntu wizeye canke ubugurire ku muvumvu abo hakuye wibonera canke ubugurire niwanje na jewe abari ubuki bwiza cyane ubuki rero kirazira gukoresha bwinshi buzana ingaruka mbi ukoresheje bwinshi ariko ubuki ukoresheje neza burafasha ibi bintu ngire mvuge burashobora gufasha kuzana uruhu rwiza ponziza kukubera ubwisize buca bukuzanira ikigayemu buca bukuzani buca butuma oxygene umubiri ukeneye buyatira n'ingoga hama uruhu aho wabusize hakagaruka kuba heza turavugana ukungene bashobora kubukoresha neza ukabusiga ukagira uruhu rwiza cyane biri mu kintu gitera uruhu rwiza cyane ubuki burakora mu guta ibiro ku rugero rwo hejuru ntoshobora kuvuga abantu bama bambaza guta ibiro nkababwira imfungurwa muga n'ubuki buri mu bintu bituma uta ibiro ukuntu bisanzwe bimeze ibintu byose bisosa birabuzwa ku guta ibiro mugabo ubuki nta muntu n'umwe azobukubuza kukubera guti ibiro byukuri uzosanga ubuki bukenewe mu guti ibiro igihe ubukoresheje neza ndaza kubabwira uko ushobora kubikoresha neza ngo uti ibiro ncanke ugire ubwiza ubukeneye ubuki buraza mu bintu bituma umuntu agira itiro ryiza ubuki burakoreshwa mu gukuramo cholesterol mbi mauvais cholesterol low density lipoprotein bijya binure abantu baba bafise bibi bibatera indwara z'imitima AVC thrombosis n'ibindi ubuki burakoreshwa ndaza kubabwira ukungene ushobora kubikoresha ubuki burashobora gukora ubwonko neza mbere barabukoresha mu kugira umuntu aca ubwenge ku rugero rwo hejuru navyo turabirabira hamwe mbere ubuki buraforoma mu bwonko urya muntu abasamara ugasanga aravye nk'umuntu arasamara cyangwa akiyumvira ku bintu akagira trouble de concentration ubuki buraza kubikurayo cyangwa buraza kubiregirariza turaza kubirabira hamwe neza kwibagira cyane mbere abantu bariko barakura bagira imyaka iri avance baribagira cyane ku rugero rwo hejuru ubuki urabukoresha mu kugira ntiwibagire ibyo turabirabira hamwe navyo ubuki buri mu bintu habaye ibintu bita indigestion ukumva inda irashunduye ibyo kujya ntivyamanutse buri mu bintu bituma haba digestion nziza cyane ubuki buri mu bintu bikura stress mu mubiri ufise ama stress nibiki buri mu bintu bubikura mbere ubuki buri mu bintu bimara inzoga umuntu iyo yanyoye ibiyoga byinshi bikanka kumuva ko ubuki buri mu bintu bituma inzoga imuherera imuheramwo ubuki buri mu bintu bivura indwara zo mu kanwa n'izindi ndwara nyinshi turaza kubirabira hamwe mbere harimo n'indwara y'inkorora cyane mbere basanze hariho imiti iri munsi y'ukungene ubuki bukora ubuki burakoreshwa kandi kuba mama bagwaye intinyi mbere no kuba mama bafisinda ubuki nikiri ngombwa cyangwa nikirumara mu mubiri wabo turaza kubirabira hamwe kandi ubuki buri mu bintu bituma amaraso mu mubiri yiyongera ubuki rero ni kirungombwa ni kirumara ku buzima bw'umuntu wari we wese niwe abona ubuze ubuki buri naturelle ndagusabye uze ubuguriri wanje kuko nzoguha ubuki bwiza cyane urashobora kuri telefone kuri izi nomero 7636 3745 nizo nkoresha no kuri WhatsApp mberetse na call isanzwe ndaguha ubuki bwiza cyane wirefera ko ibi byose ndiko ndadondagura biburimwo mugabo nubwo wobugurira handi ntangora ntabuguriye wanje mugabo uca ubusuzuma ibyo ndakubwiye yuko ari bwiza kurya nakubwiye ukungene wo busuzuma uti none gahamu metre kwizimye nutritioniste utubwo buki twobukoresha gute kukugira ibyo byose udondaguye bigaruke bibe ku buzima bwacu ukoresheje ubuki nabi bukuzanira ingaruka mbi ukoresheje bwinshi na makosa kukubuki bwinshi ntibukenewe mu mubiri mu nkundire rero ndabereke igitigiri cy'ubuki wakoresha ningene wabukoresha kukugira bukuzanira gwa ruhugwiza na bya bindi byose mpejeje kudondagura reka mpere ku bantu baba bashaka kugira uruhugwiza ponziza cyane ubuki ubwisize buraza kugira ponziza kukubera buca bukabuta oxygene yose igaca yinjira mu mubiri uruhu rwawe rukabagwiza cyane ibyo rero ti ubikora gute ufata ubuki bwawe ubwisige nyemba ari mu maso ushaka habe neza ubwisige hama inyuma y'iminota nka 15 cyangwa 10 uce ufata amazi y'akazu yazi wise ubuhanagure ubuhanagure uce wibera amahoro uruhu rwawe rubagwiza extraordinaire mabikore uzozo unshingira intahe mbere namahera ntariko ndakwaka uzoyi uzosanga wayampaye unshimira kubwivyo ubuki rero ushaka ko bugufasha ikintu kizima namakosa kurenza ibiyiko bibiri ku munsi murabyumvaga yemwe abantu bahava bagira ngo yongo turapfuye ngo ubuki burazimbye burazimbye mugabo si byiza gukoresha bwinshi ibiyiko bibiri byonyene ku munsi birahagije ikiyiko kimwe canke bibiri birahagije koresha kimwe canke ibiyiko bibiri ku munsi ugiye gufata ibiyiko bitatu bine bemwe burakugirira nabi bukuzanira ingaruka mbi zo gusha munda canke zo kuribwa canke mbere bukakuzanira umuvyibuho udasanzwe ibintu bibi nukuvuga koresha ikiyiko kimwe canke bibiri ku munsi mbere henshi muri hamwe ndondaguye byinshi sinza kunabisubiramo kukugira umwanya ntube muremure cyane nukuvuga fata ibiyiko bibiri byawe by'amazi cyane cyane ubifate mu gatondo ucu bivanga n'amazi y'akazu yazi ucu ushiramo n'ibiyiko nka bitatu by'amazi y'indimu uce winywera ibyo bizoza kugufasha bya bindi byose nagenda dondagura kuba mama bafise inda ni très important kuba mama bagwaye intinyi ni très important kuba shaka kugabanuka ibyo bintu birabagabanura cyane ku rugero rwo hejuru mbere ucu bifatanya n'ifungurwa zituma wonda ku bantu bashaka kugabanura ibiro ahandi washobora gufata ibiyiko bibiri ugire wiryamire byonyene ku munsi ikiko kimwe canke bibiri naho nufashe ibiyiko bibiri ukavanga n'amazi y'indimu ukinwera ugira uryame naho ni sawa canke mu gatondo hacemwo iminota 30 imbere yuko ufata ico bita breakfast ibyo bintu sirivupre bizoba très important ku magara yawe Munchama kintabicishije amajambo ko niko wokoresha ubuki kukugira bugukorere bya bintu byose nakubwira canke ukabusiga mu mukate mugabo wirinde bwinshi ndabasavye silvupre wirinde nubuki bupfuye canke uguriye ahantu utizeye bugurire ku muvumvu uziko yabuhakuye ubona ari bwiza buri natirere canke ubugurire ku muntu wizeye nka jewe canke uyundi mudandazi wari we wese mugabo wizeye utamwizeye koresha bwa buhinga nakubwira ukaba ukunze video ntubure kuyisangiza abandi canke ntubure gufyonda kuri jeme kukugira untere intege mbone ko wayikunze commentaire zawe ziri très intéressant ndafite hamu yo kwirukanga kuraba commentaire ndabivyumviro vya buri muntu uwari we wese icuvuga kubuki kiramfasha icuza guterera ndagisoma kandi ndakwishura Merci beaucoup ndabakunda cyane. Mwibuke gusangiza iyi video inshuti zanyu kugira bakoresha ubuki kuko murabona nti hakenewe bwinshi uguze ubw'ibihumbi 10 urashobora gukubukoresha iminsi myinshi kuko nti hakenewe bwinshi cyane. Mugabo ubwo buke buza gukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Imani bahezagire ndabakunda cyane. Yari Ernest Hamuhamu Maître Cuisinier Nutritionniste.